What are you doing? kera Nina sima na mala Wena kuna kwa sanila Omula mwa chuka Katika mwokera Nituza nyata Sibuta Nakuwa mwena mwa 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 Mwena
Yes, Mama Janati! Mama Janati! I'm not sure.